la. Es un Terex, Terex, no. Terex, nada. Un bar, no, pide un make-up. Pese un bar, un bar, un samatán. Un samatán, un bar, un bar, un bar, un bar, un
bar,
un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar, un
Adam.
Sure. Ish.
Yeah, no matter what happens, you're going to shine.
Yes, yes, something is funny. Let's play with you. What's the bam?
Oh, what's so good? She's on the door. Who's there, Ganjaya? Oh, but bam, the best far and you know me who? Who's so cool?
Satan, which I live in, I'm a woman, and now come chairs and cools. I want a local room by the challenge. Jackson, chairs a cock over coming in yak.
Yay! Power for going to the Tarana.
Oh, it is more a point. I'm getting a cool and ginger. I'm in it, indeed. I got a seat now.
Cousin, your boy, your boy, man,
okay. You want it?
I'll
send you the letters of one of those in Kalaman.
Now, let's put it in the thumb.
ukuba ngathi mfethu utabani ngimthatha kancane. Kodwa yazi inkinga yena. Ngiyangikwazi mfethu ukushintsha phela nami ngendlela engizizwa ngayo ngawe.
Hayi khululeka nje, kusukela namhlanje mina nawe simunye.
Futhi la manje ayishaphe. Yazi kuthanda kanjani mfethu.
Ayi nami.
Yini? Yini, ngenzani la? Eh? Ngenzani la? Ngikathi masimba manje lawo nenza la. Sabani mfethu. Nenza kanje hlekela.
Sabani mfethu.
Hayi hayi hayi. Kahle kahle la yazi mani mfethu. Ima mani mani. Tisuno na na na. Imani kwenzakala la. Ima eyaba intombi ngoba ngathi kuba ngintombi la eyaba intombi. Yaba intombi.
Ke baba usiswami lo.
Oh usisi wakho. Lona usithini wena ngayo.
Ngana nami lo.
Kanti awu mfethu. Imani le ndoda kanje imani. Wo. Ima ona ngathi
umakho.
Ah ye. Mani.
Ungana njalo.
Bona kholeke we ma kibizo jese taneswe nati bandali falpila nya Bona kholeke we ma kibizo jese taneswe nati bandali falpila nya Bakhulekile bathandaz kodumfundisa
Unjani?
Ngiyaphila nohanje unjani?
Ngiyaphila, indaba waxaswa ngaje vele.
Ngani mfethukazi? Itori nje ngani?
Ngiyacabanga ke nje ukuthi lo mbhalo wakho.
Ayibo mfethu, sazina ukhohle indaba yambhala, ngisafuna nokuyiko.
No, nawu lokhu layele nombhali thina sikhona indaba vele.
Ukhona nokwani?
Ngikhona mina.
Hawu yazi nokwani, ngoba ukhona wena, cela ungiphe nje isikhathi yazi. Uma manje ikhanda lami lisaphithene ngizokubona.
Alright, uzobona.
Correct more.
So. Yabona ke nje njengoba umbhalo edlala kancane, umthini ayizolala la.
Rush on the beat.
Ngime uferiji noma nje esecanje sister lakho
yinto mfethu ngiyenga lapho futhi ngicaba ngumxosha mina ukwanele ekhaya
uzwekeke mfethu yazi ke manje usuyagagamela mina nami thatha utsabani yazi uhamba phezulu kakhulu
kanjani
hayi usuyagagamela ntwana
ukuthi inkinga bayangicika bobabili
hayi
bomama bangindisilini
hayi ashuza lezo uzaringa naye mina uferiji sithelela la mina uzoringa naye nje usithe lento ayenzayo wrong wrong phela lento ayenzayo phela abafethu no ajuze la mina isikima ndawo njani nje all ha kodwa kukhuleke lika la mina ntwana
thank
ayaya
corona
okay
ubona ntwana
Zuchi cup doubt How not? Number of meeting occupy cool up a penny. Sitting now couldn't perform lament as a sibulal and the number of food in Tessie.
How many? You are so weak. The first then. When our man was some parts most well up in Pulin. Namu Petsunzo Bonella and our mingles on out.
But now you told us and put up Sakuba and then I show ceiling. What the fuck over another child and the cart of the summer sitting down full. I couldn't fool Bonnell and you bonnet up in King. I ought to leave.
I be first then. I want a minute and he won out with some for Solomonium for the soccer as so Babby, yes. Gine show on Pets, gang if it's a figure see so Babby. There's an amateur from Kazi party as if it disturbs some by some trial and us.
Oh, yeah, but in the Zomba, Zomba, I met the link in the Zomba.
It's a first day, last in Homush. Yabuya Petron Bambella. Some phone come and alum con among Umbali Pets on the swing isn't Taluna and your favorite on.
Yeah, yes,
he's doing this again, Pets.
Sure.
Born.
Vuga banga seko ngalushuni sikuluma ngamehlo nabo switch utalinga imthengele ips ebhale be my pay senze kalchi beku
Ich mina ngisaza bona nje manje ngisafunela ukuthi into zongihlanza nomthina ngikhathelo yena tshalo mngani msozohlezi namaphu ayeze ngani ngisakwazi mina ngisemfuni na last time sibonana washo njalo athi ukhulene nomthina kodwa manje ngihlangana nawe buka mehla njani womabili ngithi ngamndana no understand
hlezi ngizama ukuhlukana naye akafuni uyena ongafuni caba amathu asihlangana naye la ngaphinde futhi angishaye ayingeke ngisakwazi mina
Hey, nami kunzima. Thabani siyazi ngendaba yami nomfirisi manje nje eh. Singicabanga ukuhlukana naye.
Ngana zona choice ayikho into ozoyenza phela. Yakuphoqa nje manje uhlukane naye. Kaze uzokwenza njani? Oh, nanginayiqhamuka mngani.
Oh, sinibona. Kuyaphi tsinda samzini mahla nje nomngani wakho?
Yazi ukuthini? Sela manje mina nawe kuphelile. Angisafuni uphinde ngikubone nje.
Awukwanele phela sengenzeni. Kwanele?
Ah, kodwa mhlaba. Yini engizoyenza mina kulo mhlaba ingilungele.
Ish.
Ngiyaphisana iphupho fly kanje.
Hayibo, hayibo mthinayi. Hayibo thina kuthunyiwe khona kwanele siphele kwanele uyangima wakhe sphedlela kubo.
Yena sikhona zizo zithini kimi?
Kwanele.
Yebo, phupho fly la.
Anda mate sami. Ugote, ugote we labi. Ugote, ugote we labi. Ngono ngizo tumbela tumbela.
Anything kuthele yona la kodwa ngithanda ukuthi izivule la. Kodwa nje izivule ngoku wethu.
Okay. Manje kuma yona nani konke lokho?
Ngoba lokho akusho kimi.
Lapso kwale skathi le. Akusakwazi ekhaya. Wo, akusakwazi ekhaya. Impahla zakho nje sekhona ekhaya. Awusho. Uqoshwe wena washi impahla. Wenze njani awusho ngitshele kahle.
Konke okusho ngiyakuzwa futhi. Kodwa mina ngihlukene nomfirich.
Uzuhlukane nomfirich nani qalelani, nani sinenzani, nani phaphana nenzani.
Asithandani futhi hawo.
Okay, kulungile ngiyakuzwa ukuthi usuhlukene naye ke mawuhlukene naye. Awusho njengoba uhamba lakho uzahamba lezi ndlela zakho noma usuyekhaya.
Ngiyekhaya, pho ngalokho uchaza ukuthi awusangixoshi.
Yazi, uhambe lapha ekhaya. Bese kuthishwi la kamafaka kancane, then ngisekona lambile upheke.
Ey, lo right.
Betwa.
Ndod,
kunjani?
Hayi ngiyaphila mfowethu.
Ah, bethu. Hawu yazi bethu mfuna ukujoyina la mfethu nomthina. Yazi bethu umsebenzi wena yazi ngiyothanda.
Ujoyina?
Sure mfethu.
Hayi mfethu. Yazi uthina sisebenza kanzima manje nganto iphetha angibona ukuthi uzoyimela nje bethu lento oyishoyo wena.
Yazi uthini mfethu? Ngiyangiphathe mfethu into engakwazi mina ukusebenzisa. Angani nomfuna ngisebenzisela kuwe noma bethu ngiyamcela.
Hayi khulela mfethu. Khona vele omunye ngisebenza naye. Sasizobonisana naye. Vele sikhulisa sigcwele. Kodwa ke ngifuna ukuthi uvise lento wazi unisebenzise. Asimashe vele nami ngikukhulile.
Ayish, uDan Ken naso. Angani bebethini bebethi fat bomb abanye bethi ngi flop. Manje bathi bayaphakamisa. Sebuyibona futhi ababhayisikeleni. Ayish. Hayi, asibakhombise ngani njalo. Ayish, sure. Abunani. This is a kikai, foot to mess is pong on the powder man.
Hey Bomgani, I see an anime if you are called Gwedan to my son. Hey Bomgani, yona. Oh my man, I assume tonight, yeah. Oh my land, I'm a son of a. Hey, 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 No want them a calendar. You're right. You're right. You're right. You're right. You're
right. You're right. You're right. You're right.
You're right. You're right.
You're right.
You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're
right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right.
You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're
Ma ukhuluma ke manje yabo manje umngane wakho omkhuzele
hey sasambe ngempese khona uthathele
uthathele manje
balimkani
manje ngingafuna
hayi uyikhulule
Ngicela kwenzakalani vele lapha phethe endlini. Nazi sengithi ngiyaxeda ngale yantombazane leya. Kwavela kwavela le yantombazane angiyazisho ukuyazi. Yimbi futhi injalo.
Isho ntoni? Yebo ikhona into enzile lapha phethe. Kahlasha futhi la yantombazane umuntu esambulala. Yes. Sambulala lo muntu ufuna nangazi phethe. Akukona ukuqala ngimbone ngamtshela nomthinayo, athi emthinayo khona umkhona intombazane isupha. Wathi ngamanga.
Athi spoke lesiyana.
Yebo ntoni. Ispoke lesa lo muntu akasekho sambulala. Akasekho phethu.
Yebo kanti khona into ekuthiwa isiponga ngempela emhlabeni.
Isonke phethu sayinto angazi into ezoyenza njani.
Awungitshele mfethu uphi umthinayo ngoba besihamba sonke.
Umthinayo phethu uyabona le ntombi yakhe ayitholile le nto ekuthubani nokwandi uthi nokwandi yayo.
Ye usesemathandweni yena namanje angiyifisi-ke nje indaba yothando mina.
Nomgida akabona ukuthi kushubile mfethu.
Yebo.
Umthinayo.
Hey, correct. Nani nakhetha ingotsho phethe kanje. Yini mani mazwa yini? Irich.
Hayi lutho mfethu wami uthi siyaxoxa mpendulani.
Hayi wabukeka njengomuntu omaziyo.
Ya, ngiyamazi ukumbona.
Alright-ke ngingekho lapho nje mfethu. Yazini. Kwanele. Ufezela lo. Sure. Ufezela mfethu kwanele hayi-ke. So uyamazi ngokumbona kodwa ukwanele. Kwanele umfiriki.
Hey baba, ungichazele kahle kahle sithinga lethekini. Noma kuse wabanye mhlawumbe amaphasela.
Ntamba. Ayothi yabonayo mfethu. Ukwanele bafethu ufuna ukusikima nathi kanje uyibone yonto. Somphatha amasigudla, isini.
Uphathe amasigudla
yizinto humusha sithini. Awukholi.
Kanjani mfethu ukwanele uyakwazi ukusebenzisa mfethu?
Awumgqonqwe usebenzisa ukwanele isini.
Mina mangingamnikeza manje mfethu ngaprovise ukuthi uyakwazi lokho.
Awumthembi.
Ngathi akanembi standard, uyakwazi ukunembi standard.
Aba. Angingekho ebushini bakho mpiriji mfethu.
Oh hhayi, kuyezwakala bafethu, hhayi okuningi kuyobonakala phambili.
Sisonke izinto. Correct mama.
Sizinto.
Bueno, entonces la siguiente. Ibhuda mayiphuma ngaphakathi ngilandele ukuthi zasha yena phakathi sambanda sokuthi
Chaban, Munuanelli.
How many in the laboya? Okay, for me, Naga.
Kunkun.
I don't
know.
I
didn't come to your
father. What is this? But I'm not doing doubt. Yeah, I'm not a little doubt. Hey, what's wrong with us? Yeah, we will try to get doubt. Where no much is that doubt. But I'm not a neighbor.
Sengizanjena ke ihlebe ihamba ithatha abadoda abantu.
ngifile mina.
Shai moto.
Sahamba bolofu, sidlulisa le moto ni.
Bale hapo, bale hapo.
Oh.
Alright, babe.
Alright.
Sengiyini ukhona wena. Ngoba ikhona imoto ngithuthala ikhona futhi. noma ufuna ukukhona ngishaye kuwe ekhanda ubone usike ikhona lezinto ekhuluma ngazo.
Oh, uma ungakusibulala mina bese ngiyibona kanjani ke lezo zinto?
Hayi manje ngibona ukuthi ikhanda lakho asisebenzi baba.
Eh uthule mfethu mfethu awungekho sawushaya umshini wa rice phele lapho.
Ya ukahle wena
insini kwani.
Ukhala namadoda la.
Kahlahle ukukhuluma isiraso kwanele. Ikhona into le manje angazi ukuthi uchaza ukuthini uthi.
Eh ngiyesizwe ngimfirishi sawushaya umshini ngeke kuphelile lento.
Wena mthinayo yabona futhi wena mthinayo wena. Nenhlangene nalaba ningathola nje ningishaya ngebhomini lonke la nalendoda lengayazi
yabonake nje indaba amabhomu into engasebenzi laphethu
ibhomu lani manje wena ukhuluma ngamabhomu
angithi wena ufaka mina lendaba ukuthi ngihlangene nalaba ngangingekho mina la
mina ngazi bantu ongekho wena ngoba manje inkulumo eniyikhulumane babili zonke nje lanihlangene
nalendoda
lengayazi nalo yakufuna
wena kodwa ngijwayela wena awumpethu
I'm going to go to the house. Kuyibona endlini baba. Cina endlini.
Showcase indawo. Yibona ngathi nyasha.
Yebo. Yawumelapha. Kuna zenzo. Kaphi? Ngibona mina.
Yangibona.
Uyapho.
Yekhala lapho shey.
Ayi! Siphele isikhatho sokudlala manje. Siphele isikhatho sokudlala. Kumele tatule tonke bitha. Etha. Ngikwena. Senta sini. Ya datang lalu, ya ikut ni cakap, ikut ni cakap. Ya mana? Eh, masuk mana best dalam mana? Kau ni ram, ni dah lupa dah. Oh, sulit phone, ya, sulit phone nama.
Better Scotch and Zipuch and guessing Richel level on the style of Sesepo. Who should win Gabi coming? Melung and Gandilonum Jalo as Yaming and Nati Colonel Gab. Who must take a Buddha window to Kuzung and Gabi Manga Tim to Sun and Gabi and Shunum fellow gas. What figuring Gabi Bakoma, what Kufunya Siasom, Siasaya way to Yambakum Fanu Yakon, they are missing Goma Baboma Yakipu and Ibafon. You're starting a brand new Damakan.
I am a woman.
Yini manje mntwana? Hey bo. Ubu khona nani mntwana? Noma yazi nawe le ndaba.
Thina Mbongi sesaqamba amagama amakhuza kumsebenzi wethu. Kungani ningafuni ukuduma ngamagama esawaqamba abazali bethu? Uthoma uyinceku lophewethu umbuza ukuthi uyinceku emini emehlenhle yethu. Kepha ebumnyameni wenza amanyala phambi kwavela inqangi. Kanti omunye uthi imbongi efihlakele. Ufihlekele kanjani thina sesikwazi? Kodwa-ke angikho lapho. Eyenu rembongi ngisazoyilobo. Abazali basiqamba amagama ngenhloso. Kanti kuyenzeka kuqamba uthole ukuthi alikufanele futhi alikulandeli. Ingakho nje seseba nobuhle kepha ubuhle sikubona. Sesinombhalo enhle kepha le mbhalo eqhazayo sibona. Siphinde sibe nothando, uthando lwethu uthandeka nothandanani kodwa banyisa umjolo. Mina abazali bami bangiqamba uthulile. Kanti igama lami lizongilandela. Baqinisile uma bethi igama lakho elakulandela. Mina uma nobaba bangiqamba ukuthi nguthulile. Ekukhuleni kwami bona babona ukuthula empilweni yami. Mina ngaletha ukuthula ekuzaleni kwami. Ngaphinde ngaletha ukuthula emshadweni wabo. Kodwa igama lami liyangilandela. Mina ngikhule emndenini ocaphuna kusali. Impilo ebengiyiphili ibifiswa noma ubani. Phela benguzinyo ngokulala. Ngiwokuqala ngiphinde ngibe ugcini. Ngiwumntana ohlezi ethule ethobela izalelo zabazali bawo. Igama lami liyangilandela.